Maro watuachie nafasi. Nyumba ni yangu. Ama kama ni ngumu atafute mzee mwingine wa mweko. Siwezi kulipia mtu nioze msichana, nilipie maro mahali pa kulala, maro akuli mboga. Yeah? Na sasa hivi tuko okay. Na anthrax.
Okay, hii ndio ni maro cha mama.
Eh? Maro oja malot. Kwani nyumbani si anakulanga teki? Eh? Aruta? Eh? Si anakulanga hizo vitu aruta.
Gikmi wacho nyisa gimangenye.
No.
Ni sekata lemo gimi tero kata mama te.
Mimi nishapeleka, nilipeleka nini pata. Unajua pata? Pata ngapi? Kweli nilipeleka pata ngapi?
Hapa niti mene moko barua tayari nyoka ma.
Eh?
Niti
mene moko. Ane man mate.
In mate how?
Anakuja
mari kwa... mari kulimi eh. Imanyone ka ingi ot moko nya ma ruma chia.
Ndio.
E be okber kama arusha go under one roof.
Mm.
E okber.
Eh.
E kuru kana ka en ot maro mnade. Maro kusha go ruma chia. You can't be kama
ni
under one roof.
Leo ni nyumba ni yangu. Ya leo itapiti kama ni ngumu. Leo alade nje.
Potent.
Yuko paka Friday. Si anangojea hii poti hii. Mimi siwezi kulipia mtu nyumba, nimnulie nyama, na tuko na anthrax sai. Maro kata dog darani.
Koro mai yudo excuse mani.
Maro dog darani, endu kae na mse. Mimi nitakosa starehe, nikose kuona nini court cases. Ati na oh, maro tena anaweka mkuu kwa mesa. Kweli. Maro nyonu kuone so, mamalo, kweli.
My simple advice.
Ndio.
Eh? Can I advise you as a friend?
Kabisa.
Akonyika
kusiepe maro.
Akonyika kusiepe na.
Yes.
Mi maro. Kine maro siku kangenye udi.
Mita mpea par.
No. Kine no kamaro siku ngenye udi.
Eh.
Kia juma kajuma every week ubire udi.
Kabisa.
Nitiegi ma maro duwaro.
Odo ni mundo.
Ne maro mabaya.
Odo ni mundo tale.
Po kine no maro.
Apro talo maro. Kweli.
Po kine no maro.
Ina nena ngoo. Si wendi umesema hapa anda one roof wezi kuangalia maro macho hivi
na mwanae. Ok neno kama anu
ya. Amumi eno mia. Ananiangalia suggestively. Ni kama ananitaka.
Madari uloru uso. Koru.
We maro yako akikuangalia ni kama anakutaka titi.
Nitie
kama. Maro anakuambia hi, what a hi, son.
Kote luo kutule.
Ako suggestive.
Kutule.
Hi, njano terorapie ba.
Tokor, ana nyinsi ni kineno kamaro,
ndio.
Osiko odi ne maro mabaya.
Kivipi? Si u break down.
Ofuku.
Wapi? Na inja. Angi maro, angi nyare, angi nyakware.
Hey.
Oyuma.
Kori ni me maro kike.
Na hii maisha.
Bas, utalala inja, ebro nindo oko the rest of your days. Nyaka chie.
Na hii nyumba nani analipa?
Dukine michulo bata,
niki maro donge niki kichadala, niki kiru, donge?
Eh.
Si arudi huku kwa mzee, akape mzee pia nini choto. Ananisumbua hapa na pressure na mimi nasumbuka na hii baridi.
Okay.
Yeah.
Karibu ruye. Hata say advice si kaka friend.
Ane maro.
Ne maro mabaya.
Sina pesa.
Okune na nena.
Sijapewa pesa na kasera. So, siwezi kuona mbanga.
Kazi ubegimeni iso.
Sauri ya maro.
Be, madamo sadika dala.
Kwao anaendanga.
Anaendanga.
Eh. Hey.
Kodi tudu huko ni gango.
Njuku.
Okine. Gimu mio maro siko ka. Maro kune result.
Eh.
Eh.
Nesaji. Apo sasa umeanza kuongea.
Kineno kamaro ko nyari gi njugu.
Eh.
Manu nyizo ni do something.
Pas.
Kineno kamaro ko nyari gi tuon gweno.
Kapisa.
Manu maro geni.
Yes.
Kineno kamaro ko.
Mbuta.
Mbuta kiano mena.
Eh.
Okipidhi nyare maber.
So rabolo.
Rabolo tuungi. Manu koro mamari nyitindo.
Rabuon.
Koko yi rabolo manu be los mogo.
Bando.
Mago los mogo pidhi nyare maber. Koro ana konyi.
Okapidhi nyare maber to nyare rom gi hipopotama.
Sial mami diambo. Jika njia dan jaku kudu British wa dikijia siki hera sana.
Yes.
Ili wonga ni jiji.
Kapisa. Mimi naitwa Mulimu wa Simuchama original cheka kameko kumbacha ya lefundi mwako. China ni China pora honga sifrosa zimbete tuwa tituwa spandita wa safusafu mwana mbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr